Guys, karibuni tena kwenye chaneli yetu pendwa ya Mseba Channel, urembo na fasheni. Kama ni mgeni, hakikisha unabonyeza alama subscribe hapo ili upate notification kila ninapo upload video. Karibu.